niue. Eh, umekata kunilipa, unataka kuniua, niue. Acha niue. Ah, acha tu aniue, niue. Kuja unishike. Nishike, kuja unishike. Kuja unishike tena niende. Kuja unishike. Energy Radio.